Amba nam kasiya kwincwadi ka Hosea ikholelwe kanti sithi kuwe according to the writings of Hebrews le ncwadi ka Hosea ibhilonga kuluhlu olubizwa ngokuba yi-12 kuthiwa the 12 apha xa kuthethwa ngo-12 kuthethwa ewe ngeminor prophets apha sithetha ngohoseyo wena uAmos Obadiya uyona uMika unaHomo apha kokuzafaneyiwa kaizanyariya umalaki ya uphako laluhlu le-minor prophets. It's not that kuba kuthiwa minor kuthiwa kubekho o-major prophets no-minor prophets into yokuba kukho iclassification, but o major prophet babhale kakhulu bona ii-chapters ezininzi, o minor babhale ii-chapters ezininzi, but the core of their gospel is equal. Baphethe icebo losindiso, baphethe umhlola wezulu wokuzisisa isisombululo kwiingxaki esiphakathi kwazo. Kasivula kule ncwadi kaHosea, sivula ngomtshato kaHosea. Meko uHosea awajongana nayo akakho umfundiso lokuyimela apha challenge. Wow, uHosea yayikho umfundisi ngexesha lalinzima ka uThixo wayephethe, you know, another card with difference. UThixo wayephethe another message ngolunye uhlobo kangangoba olahlobo ewe uThixo wayewuphethe ngawo umcimbi. Andinakumela, akandiqonde uThixo. Aya nawumela
kunanje. Ndiyabulela ngoba ngibe ngumfundisi kule ira,
ndingabe ngumfundisi ngexesha likaHosea. Praise to God. Nayo
into wabona uba uNono lo angazuluka
makuyuHosea lo, because yayilixesha elalinzima apho uThixo ebesithi igospile le uyishumayelayo has to be practical. Sukhonkotha enza le nto uyishumayelayo mayibe zinkoso apha kuwe. It has to be illustrated in you. Apho uThixo uphethe agenda, uThixo ufuna ukwaziwa okokubhinqa ngantoni na, uThixo ufuna ukwaziwa okokuba ungubani abantu xa besengxakini, uThixo ufuna ukwaziwa lihlabathi lonke, bekani kum nonke siphelo sehlabathi nisindiswe. Bashumayela abanaphendlini, uThixo ufuna ukwaziwa ayiba kwaziwe thina but kwaziwe yena. UThixo ufuna ukwaziwa, yaye zihlobo zam uzakwaziwa, yaye kuzakwaziwana, uzakwaziwa uThixo ukusukela ngoko ubheka phaa kuzakwaziwana. Masibuyele kuye, ingxelo yeBhayibhile itsho ngokuba yena senjengoba ukwengile wabuya wabowa waphilisa waqabela wabuya wabopha njalo njalo. But ndicela uzuyibambe kakuhle uba umcimbi kaHosea uhamba njani, sikwazi uba sahlukane emva koku. Listen very carefully. Apha kule ncwadi kaHosea kutsalwa the core of marriage, kutsalwa injongo yomtshato. Let me tell you out, marriage is symbolic of the relationship between God and his people. Kangangoba bonke abantu abasemtshatweni, the believer and the non-believer, ukuba bakwazanga ukumbona uThixo, they have failed this man emtshatweni. Andikatshatisi kodwa nditsho ndithi kuwe umtshato lo u-symbolic. Umtshato uphethe the relationship between God and his people. Ungayiyalula iBhayibhile from cover to cover uzawufumanisa uba umcimbi unjalo qho uThixo xa ezawudibana kunye nabantu bakhe, naxa bemnkatalandisela ndoda eninye, naxa kuthethwa ngeJerusalem imumatha abangcwele kuthiwe ndazana ndayibona iJerusalem ihonjisiwe okomtshakazi ehonjiselwe indoda yakhe. Wena ukwimo yesafobe but uThixo ukwimo yesubstance in connection with his children. Umkiwe uThixo ubukulwe, uThixo ushiywe, uThixo waxoxa kunye noHosea. Uthi uThixo kuHosea, le ndawo ndithi ibingazundilungela. Mamelani zihlobo zam, ndifuna ndibe phandle apho phambi koba sahlukane. The guidelines of the Bible are clear. You cannot marry undonga kolwanga lendlela ukholwangayo. Asifani kodwa sizawufana. Sininzi inkolo phansi kwelanga. Sininzi imva abaphansi kwelanga. But you cannot choose a wife okonga kolwanga lendlela ukholwangayo. Kufuneka uthathe nomuntu of the same faith where you are. That is God's principle. Abraham, Utica, a Kangela Utanak, Koskas, what Ogwen, what creature, Utawak, the good creature, what about Umthimba, Wasu Futra, Ubokama Dota, Nabafas, Bianan Celeba, Amatota Magakati, Titi, Akinise, Ilus ends, a word, what to Abraham, and yes, Magazine, Titi Pa. Siwazi ukuthetha into evakalayo awufika pha udelekelele ngasemhlandi if you may call it uthi Abraham apha ku-Eliezer faka isandla sakho apha phantsi kwethanga lam indoda yomxhosa ayikwazi uvuma kuphatha ubusebayo. In other words, uAbraham wayesithi Eliezer, yiva le ndawo ndinqophisene kuyo kunye noThixo, ndinqophisene noThixo ngolwaluko, therefore apha ndikwi covenant kunye noThixo, don't mess up with what you're about to do. Ngoku uyokhangelela umfazi molokazana wasekhapha, therefore please misa ingqondo, ndinqophisene kunye noThixo apha. Ungakhanyi ungakulinge uye kwezinzwakazi zamankanana, hamba iya kubantu abakholwa ngale ndlela ndikholwa ngayo. I'm going to go to the house. Ngoku apha kule ncwadi kaIsaya sibona uThixo evukela iprinciple yakhe yebethuna, believe me, xa kusawusindiswa umntu siyagoda iprinciples. Noba sifani kodwa apha endlini sizawuvana, iyagotywa iconstitution yecawa xa kufuneka kusindiswe umntu. Njengamani stif kangaka nje, but uThixo umnini kusindisa xa kufuneka kusindisa umntu. UThixo ugoba yonke into akwazi uyawufika, because salvation is a serious business in heaven. Kangangoba if you came to know, akakwazi ukubakho umntu without the fertilization, without the union of male and the female. But uThixo mhla wayezawusindisa umntu, that process, you know, was diverted. Umaria wa miti fertilization inga kagi di take place. Kwa kote me mkako ye baulochi. Kubu tigu sa mwetu mseme nzo pini leyo. My daughter, leto singayo is serious. It cannot be understood by the mind of the mathematics and the physical science. Leto sitobo sam, ayifuni skolo, ifuni ma mda fulwa mehloko. You know, it is beyond our comprehension. In your God, Mufaz, this is related. It is Lalele. This is getting me. Niggets one. God has to get you that cool. I meet. In the long time, the long time. Oh, God, who sinned so? Who took us an alo? No more powerful than you think. Kanga mutiko akakuke njalweni kasawusindisa wena. Otherwise creation is bankrupt to save the creation. It's only the creator who is powerful. Siphethe umcimbo serious apha madoda, asanga sawudlala apha. I'm very sorry for the limited time I have. Let's talk about follow up emnyango, because lo mcimbi it's more than we think. Apha, you know, within the limited span of our lifetime, siphilela, to deal with the issue of eternity. Kholelwe kanti sithi kuwe, Jackman dimile nje apha plus naba bashumayele bebe map. It's time usima phambi kwabantu phethe iBhayibheli ubutya butya nanona phakade womuntu ngamnye. Be careful. Kawushumayela ivangeli kusenokwenzeka ba aphendli kukhoqelwa umngeni lilizwi likaThixo for her or his own last time. Otherwise iyaqanqazi imihlathi yengcwaba ijonge ukumginya bhakhe phambi koba ulale engcwabeni. UThixo ufuna makufuna uba athi ewe kukho lindwe imbumbulo apha endlini kuba akudutyulwe South Africa sikufundekele. But uThixo wenze ngabom okokuba naloo mntu abelapha namhlanje ukusakwazi usitsha uqinisekile inguwe banowaziyo. Therefore, salvation is the serious business. Up and call can this be missing out? You know, what had he seen so butito? Yes, he left the splendors of heaven. Was a kotama espenska Maria. Lo why a Danis Veneco was a lala kuso. He became an embryo in the womb of Mary. Kuba aputiko jokuksidis. Stop us on the whole abnormal process. Utiko jokuksidis. Kolona kandisitikwe was a winus. Because my God is the champion of salvation. Therefore, was a winus in this song. Come what may. The Bible is the only book that illustrates the power of salvation. The color of joy. This is the Bible. You know, as a joke, the Bible is section and guru in the Bible is the section of biographies. Amandla kathikwa sisayo ithafa ubomi bekholwa lithafa lokutshila kukathixo exeleli lizo kokuba unakho kusindisa. Sukhala gqithi when things have turned upside down. UThixo ufuna ukusebenzisa ingxaki yakho nengxaki yakho ikulimisayo ufuna ukhululwa kuyo. Yile uThixo afuna ukhulula abanye kuyo. Not you. Tiku funu kuru labo. As fun, utiku funu kuru labo. Shikaba san, ukaba ke konde kufuneka be kuru. Lengu haku choke nenayo, upata mwisilela. Utiko ye nupete ni kasi. Ufunu kele ni niswe. Oko pangogwe zisito ziko. Utiko, une power to keep going forward. God has a, that sustaining power. UThixo unamandla okukugcina uba wakwazi ukugcina umlelo wasebethesda for 38 years of which isigulo sine stages. The more ixesha lihamba ukugula is the more umzimba wakho uqitywa. But uThixo wawabamba amaqondo okufa ngeli xesha lomlwelo ugulayo. UMaria noJosefa abakancumelani uYesu sesezulwini ngoku Maria athi kuJosefa yazibandinto. You know, lamlwelwe uyagula olifethi ngeli xesha lahlekayo eJerusalem. Lamlwelwe uyagula uYesu phethe iprogram yalamlwelwe ilapha kuYesu fubeni. But the time is not yet come. What do you know for 38 years? When the time was come, when the time was ripe, what can you not achieve? What you have learned along the way for 38 years? Who are what for the resume? Okoba Fnega want to babble on Okoba. Nobody in Akona, Tatiminagamingapi, Udewa Kela, but to keep sending even after 38 years. Okoba. Akukhulule ingxaki thina sithi siyiqhele uyiqhele uqonde uba hayi kunanto uyabona umntu obethwa uqhele nomuzi ubethwa andisa abantu ababethwayo baqhango basimathi basenkonzweni mamelani yazi umntu abethwa qhoqho elekuya mhlanga bethwanga uye athengisebafanit because akangotshwanga wayiphane nje ingenzekanga ibimele uba yenzekile wade wakhela
Families of believers, your kangel undan all right. Umfund is long and often is Mama Umfund is long. Magayo Kangela, the first lady of the congregation. Magayo Kangeli and your gas. It was a disappointment on that day of the wedding. Yeah, you may have a marriage officer right upon me in God's own will. And they were all disappointed. And yet my God was carrying his own program of saving the very people who were disappointed. I can't even right in the midst of the eye. What you do to noise and sala, Utepelaim, and Vengogo, Sabeti, Tennis, and the people were all disappointed. And yet, Gapa, Utikon is to us, just waiting table, Sisitum Fumine, Apentin Bakaki Zelo, they were all disappointed. The city, Akashito, is a person right, Amanabetu. Hosea, illustrate it. Taste my bitter cup. Yokshiwa. Taste that frustration. Hosea, because of love, I am frustrated. Let me tell you out. Do you laugh? Uyatanda. Sengwa uyatanda. Mungabolo uyatanda. Nsega, so you're angry because you're telling you laugh.
Osaya, drink my bitter cup up to its dregs. Feel what I feel. Just get the glimpse of how I feel about the way I child. Listen very carefully. Lendlela wena kwankuke konzweni ufangayo uthi kwatevingayo uthi wena emkaku ba ibingengobethu kakade kunjalo uthi awugiba uthi mina sase ndishiya inkonzo kanti bachithwa nguwe apha ngaphakathi but yena uthixo uphethe ikhasi lokubabuyisa hamba bokuthatha kunye nogomera wathatha kunye nogomera ugomera waqala phebe yeke khona umfumbulule kwisigqubu sobuyenyu wakhulula isitephesana wanxiba iingubo zesidima wakugqiba wamnika isidima sobukhosikazi yaphutshuluka apho le mazi ayawula yabuya umfa wathi uthixo ke Hoseya benze njalo abantwana bakwaisrayeli mandiqhelele phandle mhlawumbi nina nizawubhideka but mandiniqhelele kakuhle aba bantu bayenyusileyo bemkaku uthixo ngabantu benkonzo ngamalungu ebandla disinvective the wickedness that has led them astray from God ngabantu bakathixo aba nihleli asifani sizawufana uzuye kuchapter 2 uye kuchapter 4 to chapter 7 usiyepha kweza sahluko mandiqelele phandle phaya abantu bayenyusi abantu bemkile kuthixo kugquba amanyala kunye lamanyala awayesenziwa kugomere ngala manyala enziwa ngabantwana bakwaisrayeli uqola uba ndinixelela inyani okokuba udangerous umntu oshiye inkonzo ngaphezu komntu ongazange angene ukuba ungababopha bobabini kwidyokhwe yesono uzawufumanisa uba lo uphuma enkonzweni uwesi ichampion ngaphezu kwa dangerous kakhulu umntu wenkonzo othe sesenkonzweni wayishiya inkonzo he is more dangerous than the heathen I'm very sorry for Hoseya kangangoba I'm trembling as I'm standing in front of you I am bound to tell you the truth of what is taking place history repeats itself Paul mantethe inyani but I have to say it nyanzelekile okokuba ndiyithethe kola uba ndithethe inyani ethi you know abantu general babemkile kuthixo okwesibini abefundisi priests nabo babemkile kuthixo nabo benyusile the political leader in Israel nayo yayimkile kuthixo Hey, it's better to preach to the heathens than to preach to the people of God who have deserted God. If afane kunye no satana straight ukuba sivane ndifuna usuyibambe ukuba sivane ndicela usuyibambe ungayiphuculi kubantu bonke abakhe bashumayela ngothixo akakho umntu omazi usathana akakho umntu omazi uthixo njengosathana asivane to the people who are highly qualified academically now I'm speaking of the men of DTH amadoda ne doctorate in theology madikelele phandle akhala ngaphansi kusathana let me tell you out with theologians esikala sithika siphatha ngothixo siyokujikela kwisigrike nesihebhere usathana akayi kwisigrike nesihebhere iyalibazisa loo nto ilekthara yakhe yayinguthixo himself it was God himself who approved him okokuba upase magabi kangangba sengba ni ordained nje ye ni mane you know ni tandiswa ngabe fundisa abanye bathandiswa zichomi akombuqi ngenzekiyo you know ku manipulate the system se god kwenzi ubumenemene kanti kuthandiswa tsotsi imiguveli lapha ngaphakathi ithandisiwe you know and they are now tata chubalinde dinikalelo kokuba the bitterest enemies of the gospel are the very people who are kissing the cross sisokola nje sishumayele gospel kwi South Africa a confused let me tell you out is South Africa confused uthixo akanawutyhila lekuwa tyhile lekum uthixo uthetha into enye into abangba singathetha into enye itextbook yezulwinye phakathi kam nawe ukhona lungevanga kam kangangba i-confusion yankolo ikhokelwa ngabefundisi aba futhi kwawufikwa kwilizwi likathixo futhi were according to the arrangement of the church not the bible sihlobo sam amadoda endizawumanawo kule South Africa ivukuvuku ngamadoda azawuthi thus says the Lord utsho uyehova indoda ezawumana ukuthitha iconstitution yenkonzo yam mayibuye umva apha ngoku siphethe umcimbi the word of God yewethu ndikholelwa xa ndisithi kuwe for the word of God cannot be broken nihleli bafuna uba nihlelanga kusakwaziwa yavala ngoku kusuhlale kakuhle kusakwaziwana ndiyavala ngoku ndicela uzuyibambe ungayiphosi bazalwana mandinikalele kakuhle the bible is very powerful the most dangerous weapon ever known in the military base is the bible akho weapon a dangerous than the bible a dangerous weapon yawulendisa kwizandla ezirongo maba sengxakini abantu once the bible ilendise ezandleni zamamenemene aba sengxakini abantwana bakathixo hlobo sam siphethe uma sibuyele kuyehova akafuni zi-emotions simshiye kholelwe xa ndisithi ku ingase ndihlanganise bonke abefundisi beqhawa ndithi madoda masikhangele indlela kathixo masingayikhangele kwiinkonzo zethu masiyikhangele elizwini likathixo uthini uthixo ndithi ngamadoda atshoyo let me tell you out the day we stand together kukho amadoda anamgxothwa kwiinkonzo zawo undibuze bagxothelwa nesithu thixo kuba kuhlelwe phezu kwamaqanda abolileyo iSouth Africa ifuna iBhayibhile ngoku sihlobo sam uthixo asimshiya ngemoyeni uthixo asimshiya ngebhedi uthixo asimshiya ngamithaveni uthixo asimshiya elizwini lakhe ndikholelwa xa ndisithi kuwe uKing Josiah owenyuka itrone ne-8 years you know wahlala for 8 years at the age of 16 waqalisa ukumqukela uthixo wathi makuxoxwe itempile wayokubhaka inxalenye yescriptures zenkonzo wazibhaka enkonzweni wathi akuzibhaka wabiza ushefani umbhali wathi khawufunde ubuthixo uthinile uthe awukwazi ushefani wathi thus says the Lord uJosiah wazirhazulu wabiza abantu bonke wabizela irevival kubantu bonke kuba umcimbi ubonwe esibhalweni uthi mshiyiwe sihlobo sam ukushiywa kukathixo asisukubona kukuxikosa kwabefundisi ukushiywa kukathixo sizawukhangela esibhalweni simshiye thixo ayikho enye into endiyiphetheyo bazalwana ndiphethe ilizwi likathixo ilizwi likathixo elinamandla ilizwi likathixo elingenandanga ilizwi likathixo that cannot be bound mna I'm under the confinement of the background I'm under the confinement of the language. I'm under the confinement of the color. But the very word of God that I preach is not bound. It is still got to go to the cool leg. Why? Sana no tico, atensa gele sulka tico, we constitution so humete, abakwa sukum, but the edi nyala nilu fumayo, the against the sulka tico. Ake kwa matota chon, ama tota koyo, kama tota chokimahi, kama tota funu kutia, kuba wongu kufunu wina, kore lwe tanti siti kuma, nengonzo zichigile, sanga maziko kalmali, asiko maziko, obtatalasi susingisu, not so many tuba under the gowns of ministers. Yavala Shalagabi, Zoti Buebogu, Uzibam, Utiku Tetinuenya, Uzibam, Yfumba, Uzunga Pasa, Utiba, Sisek, but some is a so called the long trip. Don't hear about the Lumba Bempa was made. The Korebekan City Kuwe, you know. They put everything in balance. Pamko muda chiko, ukalabe kutiwa skani, abegele ndoa yenda waya kuya skani. Sawa iskani, watatwa yona tina manda, ilenda obadwa na bakwa sraela bafuna yona, kuba bafunu fana nezizwe, esingena chiko, bekokelwa kutiko, batandi mikuba, ye. Imikuba yelizwe ongasoze wohlule okokuba lo mfazi nokanye itheni afisha bonke akhomahluko ndikholele kanti sithi kuwa apha sisanga sakuhlala sihlobo sam uzulibambe lingatshoni kanti zawuhlakula masi uzulibambe please lingatshoni yintoni eyibanga uba you know uyahlala umntu axoxe sengaphakathi emfonzweni sihlobo sam hayi makhe ndibe phandle siphilele ukukhethiswa icephe elidala nelitsha nihle nazihlobo zam apha sihleli nosathane to be careful. Sihleli kunye no Satan. If we are scout is balo, we are schooler. Iba ngathi kuphuma impumulo. Ewe, kula machine gun kuthwa ngokuthatha kuthi usikhupha ivesi. USatan usikhupha ngaphezu kwakho. USatan iBhayibhile uthi sihleli kunye nemenemene apha. USatan athi awuthi uYesu ubhaliwe athi no Satan akubhaliwe. Bethu nasilapha ngokubhaliwe ikawa zingaka jesike ziyamahlekisa naso silapha kuba usathane utshilo naye wathi kubhaliwe hlobo sam kubhaliwe into yaba kube ngubishopu ube ngumpostile wenziwe inkonzo yakho okanye uselwe nguthixo ngumpostile wamandla okanye ngumpostile kathixo ukumfundisi wecongregation okanye ukumfundisi kathixo zii-choices zimbini kukho abantu abantu abefundisa bonyulwe ngabantu abayi-choice yabantu kukho abefundisi abayi-choice kathixo it's better to be God's choice kuba ngoku mandikelele phandle umcimbi uthambekile i-South Africa ivukuvuku kufuneka befundisa abayi-choice kathixo sawufike bufundisi ikhona icriteria yabantu ikhona icriteria yabantu ekwazi umanipuleitwa bakhe kathikwa icriteria imanipuleitwa ndiyakohlukana nani ngoku sihleli nosathana osikhethe sicephe elitshati elidala imenemene elikhulu uyaba ngakhetha icephe eliyitshati ngowam uyaba ngakhetha icephe elidala pho ngowam njalo njalo sikulo meko siphethe ibhayibhile Lord, Let me tell you out. Get someone to smile, but Pumayo. My alliance is strong. Zimbini, the alliance of Assyria, the alliance of Egypt. And see so in the house of Nabakwa, but in Yambule Lutiko, Kangoku, but he said the Ketin, the choice Yaboyai, Yabangumbis, Massivan. And yet we are preaching that he is God of love. You get exposed a penguin. Kuba ushiye I protection. Then irresponsibility of penguin kwako kuti. Just like abafundi be Bible. Kwa ubujwe mzini kuti uti kumtatile. Asimelu Satan. Stop it! He takes a letter with authority as unfundis. As if fan, Uku Fayo, Pelo, your Koduka, it didn't want to take up Eweka Paulos, Ewe, the first letter to the Corinthians, chapter 15, verse 26. The last enemy to be destroyed is death, therefore, death is not death is not a lift to heaven, but death is an enemy against God's government. Ukufayong kwelo yokodu daimela lento nakwesiphini nkundla uthixo akathathi bantu ngokufa ningamagwirha kangaka nje ngobo wakhe wathi cebisa unyana wakhe athumele ihesi athi ndifuna buye ngehesi. Abanofundi ibhayibhile into abatyelwa kokuba ndithethe ngohlobo with authority ndayeka uhlafunela. Isaiah 8 verse 20. I am what I am because of God's word. And the land of no matter how high is the position you rank, we are on the equal stages. We are all candidates of salvation. Kufuneka ukuthi ugqibuqikoze uthethe ndihambe ndiyophenya ezibhalweni okokuba uthixo uthini. Kwawufikwa eBhayibhileni, I am not under anyone's jurisdiction. Kwawufikwa ezibhalweni, I am not under any structure in the church. Ndithi ndawufika phaa ndime ndithi ngoku uthixo uthini. Sendifundisa abantwana bam, ndithi bantwana bam sanulandela into eyenziwa ngabantu benkonzo phaa phakathi. Thathani le ndimkelela yona apha kwaNono, sinqophisene noThixo weBhayibhile. Sithi ngamadoda who are standing unshaken, awayame ngelizwi likaThixo befundisa bam into ezasidibanisa iBhayibhile, into ezasiqhawula iBhayibhile. Andisohlukana nani usibani isikasigoduka noba utshaba lokudlakazeka ngakanani phakathixo uyaphilisa. Never give up. Read the Bible from cover to cover. Wonke umntu oshiye uthixo uzi-exposa elutshabeni. Uthixo angakhuseli ukuze uve okokuba xa ukude nothixo uzawugonjwa. Kuba nezintlanga zibaqwengayo zibabethayo ngabahedini, ngabo uthixo asezawubabetha ngenye imini. Nihleli, uthixo uqwenga ngolo hlobo okokuba angakukhuseli kuba ukhethe uyawukhuselwa yenye. Not iyabetha ke i-o kuba not uyosibethisa ngosathane. But praise be to God. Kansohlukana nani ngokuhlwanje uthixo uyaphilisa, uthixo uyabopha. Zihlobo zam, abantu benzakele befundisi kwenzakele abantu ngaphakathi enkonzweni, abanye benzakaliswa ngabanye apha ngaphakathi kuba apha ngaphakathi enkonzweni asinayikhanyela loo nto, sikhona iiarhente zikasathana. Ngakukho abantu abangeniswe ebulungwini bebali kuba kusathana abaxhwethayo athi nani ngenani ukuze kugcina iagenda yakhe apha ngaphakathi enkonzweni. Ka abefundisi besiyakwaphi ukufundisa, nosathana ukrweca bakhe abefundisi athi nanambani niyokwenza ukufundisa nikwazi usokwenza uyofune ngada in the course of the gospel. Ndikholelwe xa ndisithi kuwe apha kwisifundisi sonke sikhoyo eSouth Africa kuko abefundisi bakathixo nabakasathana. Sani sibuyele kubani uYehova wasiphilisa okwesibini wasimopha. Sihlobo zam, yindawo yakwaThixo ezakuchiba intuva. Kanti sohlukana nani, masibuyele kubani uYehova. Iyavakala le nto, naye uThixo uzawusamkela. Kanti sohlukana nani, sawubuyela kuye. Kholelwe xa ndisithi bonke abahamba naye, uzuyibambe le nto ungayiphosi, bonke abahamba naye, he was born for them, he lived for them, he healed for them, for them. He died for them. And he is coming the second time for them. And in what am I ever? Chapter 9, verse 28. Christ your son, the son of Abagani. Uba astuale. Asusus son of Sabanins. We are put up a spinning upon the son. Abonaka the Guababam Nitleo. Ezisa, who sin this. Iye, event, as Tonganayo, we calendar of events in heaven. Ye event your Uya was spinning by his. Uya Bangaya, we go to Genesis chapter 3, verse 15. Ufiku Adam wa yemu nitile njenge pewe ufaz. Nihle na soza. Uya wangaya kwa Isaya. Asa kia kukinyu kufiku osipele. Jikolo na nansini kuwe. The theme of the entire scriptures is that Jesus is coming the second time. Beginning from Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomy, Yoshua, Mwepuru, Yomkaka, Samus, Mwepuru, Yomkaka, Lunga, Tipne, Yomkaka, Lunga, let us get ready for his second coming. The testament details.
Spume Fusa Mans, Sibeke Gate, Ikan receptionist, Itinia P, Kugeka Kritu Badak, Sipendule Santo, Ziti Jesus has paid it at Calvary, Sichos Beke Miam, we have Figuama Tosa, a Kubeni Kwekwe. Is a sutwini soma kwasa za kwasa galo mkoto ufaka ni stonga so keta mga yeses baga pagini elo kesi mwini ili tumtana nge sanzi ukujwa nga matota au kula matota na mwewe ka ilasha la mkubo kutuwe kwa jinu ya hapu ilasha na tole mwini mwini mega futu iti kwewe nanti ya imribi seifigini ayel mene mene ni nilayo ni ninde sapa. My Jesus is coming the second time. Usabuyu Yesu kuzini. Sanu kala git. Anybody changes. If in the political arena. Onke lama dota. Abi temporal arrangement. At last, my Jesus shall descend the sky. Ukukanika kukanu boska ngos. Kuba eri nizwele lake. Lelka ye ofa. Ishabati. Nenzansego ya. Kolere kandi siti kuwe umniwe niliswe useza ukispagapaka ingaba mbasi chene kutuwe kukuseza uyu Yesu awona mchocho kumamlesu kuku waya sife Kalvari waya fulindela yokuya kwake uza kuya zotata mtuwe dilindelo Yesu kuchanje kolelu denze antikatal noni mefitini but my Jesus shall come. And katel no man dika wiswa impupulu. Batu Yesu za kifusa panzu wa makati. Dizoti kue. Itemba diseko. Na kipresent situation.